tangi kori na matagisi numuchamiza.
Uyu munsi twaramutse tuzinduka hano ku mupaka wa Gatumba. Turi kumwe n'ishyirahamwe Trademark East Africa basanzwe bafasha cyane mu bijyanye n'urudandazwa ngaha mu gihugu cyacu. Twageze rero ku mupaka twaravye twabonye neza yuko kuvaho bugururiye uyu mupaka urujya n'uruza rwasubiye kuba kandi n'urudandazwa turabye na cyane cyane abantu bahaca twabonye yuko urudandazwa ruriko ruragenda neza. Hama rero kubera baramuse buguruye uyu mupaka turaze neza yuko naho umupaka wuguruwe ikiza coronavirus kiracyahari nico gituma kuri uyu munsi hanini twavuga yuko icatuzanye hano ari kuraba ingene dushobora gufasha na cyane cyane kugira dukinge ico kiza dufatiye na cyane cyane ku bakozi basanzwe bakorera hano atwovuga nk'abakozi bakorera mu gisata cha Ober abakorera mu gisata cy'imbibe abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu eka nabo bose bafasha kumunsi kumunsi kugira uyu mupaka ushobore gukora neza nico gituma rero ishira hamwe Trademark East Africa uyu munsi twaramutse dushika hano kugira dushobore kuzana ibikoresho bitari bike bigenewe aba bose bakora ngaha akugira dufashe mu gukinga ico kiza coronavirus twatembereye twabibonye kandi twabonye neza yuko ibyo bikoresho bije hageze kandi bikenewe cyane tukaba rero duhejeje kubishikiriza na cyane cyane abakozi basanzwe bakoreranga atwovuga nk'ikigo Ober hamwe n'abajejwe imbibe tukaba duhejeje kubashikiriza ngirango namwe mwabonye ibyo twashikirije ingene bingana kandi nabo ndimwumvise yuko mu ijambo ryabo bashimye bakenguruka na cyane cyane kuri imfashanyo twabashikirije uyu munsi.